marketing, eh? Hebu nieleze kidogo.
Okay, kama huwa tuna interact na youth groups mingi.
Mm-hmm.
So wakati wako na functions na at least through email at least unajua kuna utakuwa na function. Then ina approach kama ni chairman wao.
Uh-huh.
Nauliza kama wanaweza mpewe tu vya catering.
Oh.